tuweke zile za nini zile.
Zile za ule jamaa pale.
I know what you do.
I know what you're doing.